Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Musangwe ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa kane, igenekerezo rya mbere Myandagaro 2024. Dondo Jemba z'umutima niwe ari kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma. Ari Robert Felix Irankun, ariko reka ntangure kubaramutsa abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Ingingo zimwe ano makuru ahagaze ko nizi zikurikira. Havutse kuri rino genekerezo rya mbere Myandagaro 2024 urunani rushasha kwa politike. Murano makuru muraza kuvyumva. Abanyororo mu Burundi bamaze gihe bataronswa ivyo bafungura, baratabaza abagira neza bashobora kugira ico babafasha bakibafashishe inzara itarabagandagura. Igitangaza bamwe n'abandi ni ingene abanyororo batagira ico bafungura bahora baronswa na leta, ariko umuryango w'umukuru w'igihugu ugahitamwo gufata ingingo yo gushorera bimwe mu bifungurwa harimwo intete z'ibigori mu mahanga. Ku bwabo ngo no mu muryango iyo serugo afata ivy'urugo ntabigaburire abana biwe, agashima kubigaburira abamurundi abana biwe ngo barava hasi bakamwiyamiriza navyo mwabiteguriwe. Ivyo butare buri mu Burundi bidakozwe neza, amafaranga abuvamwo azoguma anyuruzwa ataco afasha igihugu. Hari n'ayandi mukanyi sase nido nido.
Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu.
Bidoga bwo bintu birazimvye, genda muvyironderere. None cende ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye, kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye, kandi ndabifise. Cenja muri stock iwanje. Jewe ndafise nkubu itoni renga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka zitanu z'ibigori nzadasya, ndafise ibiharage muri stoke, ndafise umuceri muri stoke. Neje nkandaze ko bizimye none no bimenya gute.
Emwe wana makuru w'igihugu dosise yariko aradusinya kuri za atubwira ibintu nk'ivyo, aturatira amatora afise ko tokiriwe kuma yuzuye. None umukuru w'igihugu yabura sitoke, yabura amafaranga, aho igihugu coco coba camaze gutsemba. N'uwo ari we wese nagira umukuru w'igihugu ntiyafise arabura sitoke. Rero yari akwiye kuguma dushinyaguriza twebwe abarundi.
Ndakunda Imana Frederic.
Ndongeye kubaramutsa. Inkingi zitatu nkuru nkuru zigize ubuzima bw'igihugu zaramaze gusenyurwa n'itunganywa ribi ry'igihugu no gukumirana, ibituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD butabona iyo buriko burajana igihugu. Ivyo bikaba vyatumye havuka urunani rushasha wa politike Serene Ingeri ya Rugamba kuri uyu wa mbere Myandagaro 2024. Bamwe mu bakurikiranira hafi ivyo Burundi babona ko mu Burundi hakiriho abarundi bakigerageza kuja hamwe kugira barabe uko bokwikurako intwaro ya SNDD FDD. Inkuru na Ninete na si Moton.
Uko kutaja hamwe niko kwatumye ivyiyumviro n'ibikogwa vyagerajejwe n'imigwi itandukanye bidashika kuco bipfuza. Ubwira gatatu uyu munsi biribonekeza ku inkingi zitatu nkuru nkuru zigize ubuzima bw'igihugu zamaze gusenyuka bitewe no gutunganya nabi iby'igihugu no gukumirana. Ivyo navyo bituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD butabona iyo buriko burajana igihugu.
Uwahejeje kumva ni Chauvin Mugwengezo arongoye mugambwe IPDS Gamibanga muri kino gihe akaba ari nawe muvugizi w'urunani rushasha Serene ingeri ya rugamba rwavutse uyu munsi. Uwo avugira ubwo runani arasigura inkingi zitatu z'ubuzima bw'igihugu zimaze kwicwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho anavuga ko mu bibeshejeho u Burundi harimo imfashanyo ubuziherera mu mifuko y'abavuga rikijana mu butegetsi bwa CNDD-FDD.
Iya mbere muri izo nkingi na karanga ku Burundi kishwe aho kwitwa Barundi tukiitwa abahutu n'abatutsi abaganwa n'abatwa. Ya kabiri nibwizo shingiro n'inzego z'igihugu byakomokako ari iza politike canke izigisirikare n'umutekano. Ya gatatu nayo ikaba itunga ry'igihugu yatikiye. Kugira ngo dusubize iteka igihugu cacu dutegerezwa kwihutira kubogora inkingi zose zikigoyagoya izatembye Burundi nazo tukazubaka. Ubwira kane imigenderane n'amakungu yaratoseka bikomeye ibara ryaraguye uravye ingene imigenderane n'ibihugu bibanye by'u Burundi abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu amashyirahamwe mpuzamakungu n'ubutunzi n'iterambere abagwizatunga bigenga hamwe n'abarundi baba mu mahanga vyifashe. U Burundi busanzwe butunzwe ahanini n'ifashanyo ziva hanze busigaye bufata amadeni menshi butaravye n'uburyo bufise bwo kuyishura. Tutibagiye kuvuga ko n'izo fashanyo ziza kenshi zihera mu mifuko y'abavuga rikijana muri CNDD-FDD.
Izo mvo nizo zatumye uyu munsi havuka ubwo runani Serene ingeri ya rugamba ruvuka ngo rubogore u Burundi.
Kuri uyu munsi wa kane twebwe abarundi twisunze bwa bumwe bwacu bushimikiye ku karanga ko kuba umurundi dutegerezwa gukomeza baba abari mu migambwe mu madini atandukanye mu mashyirahamwe adaharanira ibibanza bya politike mu mashyirahamwe y'abakenyezi n'ayugwaruka baba bari mu Burundi canke mu mahanga abari mu nzego z'umutekano no kwivuna basi duhujwe n'umutima wo gukunda igihugu cacu no kukigarukira. Twumvikanye twese gushira ingufu zacu zose hamwe mu gushinga urunani ntamenywa rwa politike twise urunani mbogora igihugu Coalition pour la Renaissance de la Nation CRN ingeri ya rugamba.
Kiranira hafi by'u Burundi babona ko mu Burundi hakiriho abarundi bakigerageza kuja hamwe kugira barabe uko bokwikura ko intwaro ya CNDD-FDD.
Urakenuye Ninette Nancy Mutoni kuri iyo nkuru. Uruganda rwa Radio Haguruka ntirurashobora kumenya abandi mu bagize ubwo runani Serene ingeri ya rugamba wabutse uyu munsi uretse umuvugizi wago nkuko mwamwe yumviye. Baratabaza kuko bagira bicwe na kigoyi abo ni abanyororo bo mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge. Abafungiwe muri iryo bohero bavuga ko bamaze indwi zigera kuri zitatu atabifungurwa baronka. Amakuru ava muri bamwe mu bafise ababo bafungiwe muri iryo bohero avuga ko ku munsi w'ejo hahise umukuru w'iryo bohero Colonel de Police Manirakiza Pascal yatumye ko abanyororo baserukira abandi abamenyesha yuko atabifungurwa ibohero rifise bagende babwire abandi bagerageze kusabikanya utwo baronka ikiringo caho ibyo bifungurwa bizobonekera akaba atashoboye kukibamenyesha. Abanyororo bo mwibohero rya Murembwe inzara irabarembeje, bihuriranye nuko bamwe muri bo batakigemurirwa n'ababo biturutse ku bukene n'inzara bivugwa mu miryango baturukamwo, abandi bakabura uburyo bwo kwiyunguruza ngo bibaye ayandi. Abatari bake mu banyororo bo muri icyo bohero bakaba basanzwe batagemurirwa, bamwe bitumwe n'uko baturuka mu ntara za kure, abandi nabo bakaba batagira imiryango yobaserukako. Ibyo byose biri uko mu gihe amabohero ya Ruyigi na Bubanza nayo nyene atagira ibifungurwa. Amashirahamwe Rukristu yegamiye Ekleziya Katolika akaba ariyo ariko arakora uko ashoboye mu gufasha abagorewe muri ayo mabohero abiri. Abanyororo bo ku Murembwe nabo nyene baratakambira abagira neza kubaserukako kigoyi ngo igire ibice. Hagati aho hari amakuru avuga ko umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ugire ushorere ibigori bingana n'amatoni 30,000, amatoni 1,000 y'umuceri hamwe n'amatoni 1,000 y'ibiharage mu gihugu cya Zambia. Ayo matoni y'ibigori bikavugwa ko avuye mu matoni yegeranijwe n'ikigo Anages aho mu gihugu cya Zambia. Amakuru adushikira yemeza ko haheze amezi 18 yose igihugu cyose kirangwamwo uruzuba atamvura igwa, hakaba hari ubukene bw'ibifungurwa muri kino gihe muri ico gihugu. Amakuru ava mu buserukizi bw'igihugu cyo Burundi muri ico gihugu cya Zambia aremeza iby'urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bucaruba ejo aho bukera igenekerezo rya kabiri imyandagaro 2024. Muri urwo rugendo akazobonana n'abarundi baba muri ico gihugu nk'uko bibonekera ku butumire ubuserukizi bw'u Burundi rusaka muri Zambia bwasohoye. Ubwo butumire bugira buti nduguruye twa mugini. Ubutumire ku Barundi baba muri Zambia, ubuserukizi bw'u Burundi rusaka mu gihugu cya Zambia buratumiye Abarundi baba muri ico gihugu kuza kwitaba ikiganiro kizoremeshwa na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Generali Majoro Evariste Ndayishimiye. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya kabiri imyandagaro umwaka w'2024, ikibanza mu ngoro y'amanama iri mu ihoteli Intercontinentale i Lusaka, amasaha isaha 8 z'umuhingamo. Karibu tumwakire, ndugaye twa mugini. Abazokwitaba ico kiganiro cy'umukuru w'igihugu i Lusaka muri Zambia basabwa kugura umupira wa Lacoste uwera uriko ifoto ya Evariste Ndayishimiye hamwe n'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi, munsi yaryo hakaba handitse Visit Burundi. Abatari bake mu Barundi baribaza impamvu umukuru w'igihugu afata umwembo w'igihugu akawushora mu mahanga mu gihe abanyororo bo mu gihugu ciwe batakironka ico bafungura. Abanyagihugu batari bake nabo bagiramiwe n'inzara bikabasiga. Ikibabaje ngo nuko hari abaca bagaruka bakavuga ngo n'umuvyeyi. Ku bwabo ngo umuvyeyi yemera kugaburira abana b'uwundi muvyeyi abiwe bamaze igihe badasamura ngo yoba yitwa gute. Mu by'ukuri iyo bigeze aho abana barahaguruka bakanka ku byabo biguma bisesagukwa nabo baburara. Reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duca tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radio Haguruka.
Haguruka Barundi, humuragi ugu chato vyaye muvyeyi wa twese abatotezi bibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragi ugu ciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humura burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi miti n'inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
harakwiye kuba isuzumwa bita audite ry'amasezerano yo gucukura ubutare mu Burundi yahagaritswe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira hagaragazwe uko igihugu catembejwe n'ayo masezerano Burundi ntibusubire kugwa mu mutego bwaguyemwo mu masezerano nk'ayo byaraye bishikirijwe n'ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'izi yumviro kugira bashobore gushika ku iterambere riramu gucukura ubutare buca bugurishwa uko nyene butabanje guhingurirwa mu gihugu ibibukogwamwo n'ibihugu biteye imbere bikagaruka bikagurishirizwa mu gihugu bwacukuwemwo ku mafaranga menshi cane n'uruhombo ku gihugu harakenewe gushira imitahe mu gushinga amahinguriro abuhingurira mu gihugu gutunganya uko amafaranga avuye mu butare ashobora gusahiriza iziterambere ry'igihugu ntiyibwe eka ngo hariho n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afrika bifite ubutare bwinshi cyane gusumba Burundi ariko bitigera bija imbere mu by'ubutunzi kurikire Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem
hanyuma ari ikindire no gutu nicyo bita gufa kugira icigwa urabiye kubiheruka mbega aya makontari yarasinywe kuri bya butari bitatererae n'ayandi umukuru yiwe yashitse avuga ati arayahagaritse mbega yari yahagaritse kubiri mbega uhigiriki iby'ubusuma bwagaragiye mu cyangwa ariko nibi byo ni ubuhe ibyo byose ubifatiye kubera ushaka kukwereka ingene wugira na cyane cyane kuraba n'aba baragize uruhara muri ivyo bintu nico kibazo kiza gucaba ico bita audit ya makontra kandi gasohoka ku mugaragaro ingene ashobora kuba yarahumbije ivyo kuko gushika uno munsi bwari ubutari twari twishimiye mugabo ari abaraye makontra twari turose ndacyari yandushikanye ko ikusura kugwa rero muri iyo mitego twe tuzokora mu muco n'ibyo kwinjira muri iti hanyuma ikindi ni kumenya yuko ibyo ubutare utagize bikwiye ngo witegure uriye ugikenye n'ibindi bintu uko ubutare benshi bavuga bati ibijyanye na economie de matière première uravye ubutare bushoboka igiciro wagurirako n'igiciro ibihugu biteye imbere bisura kutugurishako ibyo babuhinguyemo urabona ko hari icyo twokwita igihengere kinini cyane hariho ubudasa bunini cyane nka ordinatera amahiri gugwa uravye ingene ubutare baraguze kugira bayikore bagura igiciro kiri hasi cyane bongo bakaca bagurisha igiciro gikomeye nicyo gituma n'ubu bavuga ko ibihugu bitaratera imbere vyogerageza kuza birashora ubutare n'imiburiburi vyabanje kugira icyo bita kubuhingurira mu ntango ya mbere mu bihugu vyabo bakaza kubushora bamaze gushaka icyo bita valeur ajoutée na yo gucukura bimba bacatwara ubwo nyene byose usanga umuntu ari karahoma nibihugu byacu rimwe kubona ubico bita investisma kugira babanze babaha kandi gaciro bukiri mu gihugu imbere y'uko babushora hanyuma rero n'abantu nukundira abahinga bavyigi ndakutukanyika abahinga biga za ekonomi miniyeri ku buryo ashobora gufasha abahinga barundi babyumva babizi udashyira abahinga mu bintu urahindwa ntumenye icyo ufata ntumenye icyo ureka nibazara yuko muri ibijanye n'intumbero y'imbono igisatu cy'ubutare cyoroshobora kurungwa vizio nacyo n'ingana amafaranga akivuyemo ashobora gukurikiranwa kugira ashobore gusahiriza iby'iterambere ry'igihugu kuko n'amafaranga ashobora kuza igihe utayakoreje neza nanye nugatusanga atumye habaye adisimayirisi tusuma n'ibindi kuko tubona mu bindi bihugu bya Afurika byuzuranye ubutare gusumba Burundi bwatari ibyo bya mbere bije imbere mu by'ubutunzi naho nyine twokwibaza kugira twimure tuti dukoreshe nk'iyo nama ni gute ubutare bw'igihugu butoza buraja umenwe y'abantu bwaheza bukazanira akamaro igihugu
naho ahereje bamwe nabandi bafatira mu kuvuga ko abarundi badakwiye gusamazwa no kumva havuzwe ngo hari ubutare bwobuwe mu ishamba rya Murehe ibuso ni mu ntara ya Kirundo bagaca batamba bagatarika ngo igihugu kirakize bagaca bavuga bate intwaro ihari idasezerewe amafaranga ava muri ubwo butare ngo azoguma anyikira mu mifuko y'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo nkuko bamaze imyaka babikora abanyagihugu baba mu gisagara cha Bujumbura bahamagarirwa kwirinda kuramukanya bakoranako hamwe no kwitwararika amabwirizwa yose ajanye no kwikingira indwara ya karanda k'ibihara vy'inkende iherutse kuboneka mu Burundi ivyo bikaba vyaraye bitangajwe n'uramutswa igisagara cha Bujumbura aho avuga ko muri ayo mabwirizwa harimwo gukaraba kenshi hakoreshejwe amazi meza n'isabuni bamwe mu banyagisagara bakaba bavuga ko intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ivuga ibintu n'ibihushane vyavyo mu gihe umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo aherutse gushikiriza ko ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza kitariko kiratorerwa inyishu mu minsi ya vuba abo banyagihugu bibaza ahazova ayo mazi meza basabwa gukaraba bikabayobera intwaro nk'iyo ihushagirika ngo niyo gusezerera inkuru dushikirizwa na Aline Munezero
indwara ya karanda k'ibihara by'inkende iherutse kuboneka mu Burundi iraraje ishinga abanyagihugu batari bake narijya mu bisabwa mu kuyigwanya harimwo gukaraba n'amazi meza umukuru w'igisagara cha Bujumbura akaba hamagarira abanyagihugu warongoye kwirinda kuramukanya bakoranako hamwe no kwitwararika amabwirizwa yose ajanye no kwikingira ko karanda cyane cyane gukaraba kenshi hakoreshejwe amazi meza isabuni. Jimmy Hatungimana akavuga ko ku mpangu zose hagiye gukwiragizwa indobo zirimwo amazi meza kugira abantu baze barakaraba hatibagiwe ibibanza bihuriramwo abantu benshi. Umviriza uko bisigurwa na Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cha Bujumbura.
Ikintu cya mbere twoshyira mu ngiro kwirinda kuramukanya dutegereza gukaraba kenshi kabaho kandi dukoresheje amazi meza tugashyira ko ni isabune zira kikaziririzwa gukora ku muntu afise ibimenyetso by'iyo ngwara na cyane cyane umuntu amaze kuba agwaye abenegihugu bo kwirinda kubana n'ibikoko mu mazu yabo tugiye gushyiraho ubudobo burimo amazi meza ku mpango zose imbere yo kwinjira mu nzu ya Murundi tuzobanza gukaraba mu maduka canke mu masoko canke ahantu hose hakoranira abantu benshi ahangombye kuvuga nko mu ikanisa mu misigiti ahantu bakorera imanza nyinshi na mu masoko tutahibagiye ahantu hose dukorera mu mashyirahamwe atandukanye cyangwa mu mabiro atandukanye ko aho hose ko bwashyira bwa budobo bw'amazi cyanke bagashiraho amarobine menshi kuko twabigira cyagiye cha covid kugira ngo abantu bashobere gukaraba ari benshi.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga kandi ko nabakoresha amabisi yunguruza abantu bategerezwa kuba bafise amazi yo gukaraba. Ekango n'inyama zose ziherezwa n'abanyagihugu zizobanza gupimwa
imbere kwinjira muri bisi yari yose cyanke nyine bisi ategereza kuba abanza kuba afise amazi meza n'isabuni umuntu wese mukwira yinjire abanze akarabe amazi akunda gukenda mu isara cha Bujumbura. Twabaremesheje ko hariho ekipe yavuye muri presidence igiye gukorana n'indongo zo mu isara cha Bujumbura kugira ngo turabe ahantu hose amazi yoba yarumye hanyuma tutubwira indongo za regidezo zongereze yasubize aho yahora. Inyama zose zipimwe ibikoko byose bije kubagwa bipimwe kugira ngo tuze gufungura inyama cyangwa kaboga gasuzumwe neza. Izo nyama rero naho tuze ku macumiro ko bapima nibi tubasabe muze murarya inyama inyama zitetse mugabanye kurya inyama zokeje.
Bamwe mu banyagisagara bakaba bavuga ko intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ivuga ibintu n'ibihushane byabyo. Mu gihe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo aherutse gushikiriza ko ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza kitariko gitoregwa inyishu mu minsi ya vuba, abo banyagihugu bibaza hazova ayo mazi meza basabwa gukaraba bikabayobera. Intwaro nk'iyo ihushagirika ngo niyo gusezerera.
Arine munezero ndagukengurukiye na wewe kuri iyo nkuru wejeje kudushikiriza. Ndabashimiye ko mwabanye nanje mu gukurikirana amakuru ayo mwateguriwe. Ni hano arangiriye, subiye gukengurukira abaya bateguri. Sinibagiye gushimira uwatumye mvuga mugashobora kunyumva. Reka ndabifurize gusigara amahoro, Imana ibandanye kubarinda. Ndabike banuye, tuzosubira makuru yacu yo hanyuma. Imana ikituzigansa.
Amalinga ni meshi, umubabaro ni mwishi, agahinda ni keshi, abavyeyi barangazwa bagatandukanywa n'imiryango yabo. Mana ngwino tabare, tugatotezwa taco tuzira, ninde wo kuturengera.
Thank you. fata wa ya visira iri ukawa pura muri Egiputa ukawa chabu tinyanji tukura pagashiki karani mana na kudu tabare Mana ngwino tsabara barundi kazi oh hallelujah mana ngwino tsabara bari mu mabotero mana ngwino tsabari pfuni na bafakazi na batagira shinge na rugero mu kwari wa Israeli hallelujah.
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na